Namhlanje njolwa ngokuliko umiceba ndimenge ngailange amandla nwathatha embokweni namhlanje njolwa ngokuliko umiceba ndimenge ngailange amandla nwathatha embokweni ingoma nithatha emoyeni amandla nwathatha embokweni ingoma nithatha emoyeni amandla nwathatha embokweni ingoma nithatha emoyeni amandla nwathatha embokweni ingoma ndithathe moyeni namandla ndiwathathe embokweni mayibizwe ingoma mayibhotywe imbola maziwe indonga mayibizwe ingoma eliya masabathi bathi siyabathakatha bakhusele moyo ngcwele ubashiya njani na ndiyaqaqamba ndingena ngentlanzi yomlilo ndichise ematheni ndiyaqaqamba ndingena embokweni ndivuthe ndinshiye emlothweni ndiyaqaqamba ndingena ngentlanzi yomlilo ndichise ematheni ndiyaqaqamba ndingena embokweni ndivuthe ndinshiye emlothweni ndiyaqaqamba ndithemba uvila ngeke ndiphinde okwesithathu ndiyacela ndifuna isizathu ndiyaqaqamba ndithemba uvila ngeke ndiphinde okwesithathu ndiyacela ndifuna isizathu ndiyaqaqamba namhlanje njolwa ngokuliko umiceba ndimenge ngailange amandla nwathatha embokweni namhlanje njolwa ngokuliko umiceba ndimenge ngailange amandla nwathatha embokweni ingoma nithatha emoyeni amandla nwathatha embokweni ingoma nithatha emoyeni amandla nwathatha embokweni ingoma nithathe moyeni amandla nwathathe embokweni ingoma nithathe moyeni amandla nwathathe embokweni kutywatywa ushintsho ngakho ndoda enye ekhuzayo kunzima kukhala amaquza konyuka amahlomo bona kunzima kontemekwana yikhombe ngentonga indoda eculayo inika ithuba lothetha babamba ngenkolo tate befunga sinemani qabela amatyholo bethi qakala ndilandela ngehlomo xumaxhuma ungalimala lihlomba ingoma ndithathe emoyeni amandla ndiwathathe embokweni iinkosi zindibiza inkokheli ndifana notata umaneli phumelela idabi ndihamba neenkozo namhlanje ndiyolwa ngokuliko umiceba ndimenge ngailange amandla ndiwathathe embokweni namhlanje ndiyolwa ngokuliko umiceba ndimenge ngailange amandla nwathathe embokweni ingoma nithathe emoyeni 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 amandla nwathathe embokweni.